bimaze ikiringo c'amezi nkane bagenda baririmba indirimbo ziterabwoba yuko uzohirahira Karutoba bazomumesa karashishi rero bayitangura mu masaha 9 z'ijoro sizeri baba ariko baragaruka bashika mu rugo
imaze amezi yaba bane nkuko bivugwa n'abanyagihugu mu makomine ya Kabarore na Muruta mu ntara ya Kayanza iyo rero ikaba ari imyimenyerezo ya gisirikare ikoregwa mu bice bitandukanye zitwaje ibihiri imbonera kure zituruka ku mitumba itandukanye ya komine Kabarore ngo zitangura kwiyegeranya nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro kugira ngo zije guhambya zigenzi zazo zo muri komine Muruta umwe mu banyagihugu aravyigana
mbonera twezo muri komine Kabarore zizanana hejuru mu rugazi zigashika inyamisagara bagaca bahitana abo ku mutumba wa Caguka barongowe n'uwitwa Emmanuel bita Mugungu zigaca zijabuka ku mutumba wa Muciro uri muri komine Muruta zigashika muri zone Bwegura bagaca babandanya ikaburimbi ija mu Kayanza kuri Provence batarashika baca bakata baja i Muruta bageze abantu yita kuikonga niho baca bagandagaza bakagirira hitashishi kuba bafise ikoni
ivyivugo hamwe n'amajambo adahumuriza akoreshwa n'izo mbonera kure ngo biratera ubwoba abo banyagihugu ibituma mbere akenshi badaheza ngo baruhuke neza
ikintu gitungura twebwe abenegihugu nuko icaho hantu bakoma induru biyamiriza mu masaha ya 8:00 tukumva menga ni igitero kibaye twavyuka mu ijoro baririmba indirimbo ziterabwoba baba bambaye boti n'etse z'igisirikare ambaye ngofero tipi zikozwe mu mpuzu z'igisirikare byo byiza rero ibyo bintu bagiye barabikora ku mutaga kuko mu ijoro abari mu ijoro haragoye
kuri ibyo rero mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Berikimas Nsaguye arongoye komine Kabarore hamwe na Audace Hacimana arongoye komine Muruta ariko bompi telefone zabo ntizarengana.